adɔfoɔ ho sɛm a aba bɛtɔ abɔnten so ɛne sɛ abrɔnteɛ kama kama kɔkɔ tenten kama yɛfrɛ ne sɛ akwasi budo Kumasi abɔnten so wa wote ɛyɛ korɔ no mbrɛ man side hɔ no dodoɔ no a anim no ɔyɛ popular yie paa abrɔnteɛ yi nkɔbi bɛka sɛ wohwɛ ne tebea mu ne agye a bibia nhia no ɛwɔ asase wei so na mmom allegedly aba bɛtɔ abɔnten so sɛ abrɔnteɛ n'adwuma a ɔyɛ ɛne sɛ mmeranteɛ yɛ agya ɔmo browse ɛwɔ online dinye sika yi ɛno bi ɛna ɔyɛ na allegedly no ɔmo kyerɛ mu sɛ sika dodoɔ bi aba bɛtɔ ɛyɛ n'account mu ɛma kyerɛ sɛ sika no a aba bɛtɔ n'account no yɛ nipa dodoɔ ɛdea a ɔmo nso yɛ mmeranteɛ ɔmo wɔ adwuma no mu bi ɛna wakɔkɔtena ɛyɛ sika no so ɛno nti nkɔfoɔ bi ɛpɛ ɛyɛ kwan bi so ɛbɔ wura ne fie a ɛwɔ Kumasi korɔnom hɔnom no ɛma kyerɛ sɛ aberanteɛ sisi ame no wɔkasa ɛne baabi a wɔda biribi nti yɛntumi mfa mfonin no ɛnto abɔnten so ɛma wɔnhwɛ ɛsiane sɛ ɛyɛ ahometi yie paa kwan a ɔmo faa so ɔmo ku aberanteɛ no ɛtutu sɛbi n'ani kɔsua ɛde firi hɔnom a wohwɛ n'anim kora a ɛnhwɛ ɛwɔ hɔ adɔfo yɛnkɔ ne yɛnkɔtie nsɛm no mu nkyerɛmu ankasa yɛkɔba a yɛatoa so ɛde ama wo na mmom ansa na ɛbɛkɔ ma menka wo sɛ tap tap borɔ nyakyɛdeɛ no aba abɛdwa yɛ mmere kɔ n'anim mmere kɔ n'anim na akyɛdeɛ no gu so a yɛprepare ɛde ama yɛ customers no ɛyɛ nyame adom a december nti bɔmmɔdeɛ no nso download tap tap sent app no sɛ wɔ europe canada us ɛna afei nso ɛyɛ dubai ne ne pɔtɛ mu wode fa momo account anaasɛ bank account zpay wɔ netherlands a wode ideal payment ɛno ane sɛ wobɛdownload no wɔyi so promo code ɛyɛ adepartv akyɛdeɛ sonko wɔ hɔ a yɛde bɛma wɔ ɛyɛ nyame adom a december yi adɔfoɔ yɛnkɔɛ nyɛnkɔtie nsɛm no mu ntwerɛ mu mmra ɛkɔba a yɛatoa so ɛde ama wo
kyakya mu nyinaa ɛyɛ guy no a mɛpost no no wɔwu yɛ wɔwu nti mehu sɛ obi retwerɛ sɛ because wɔyɛ game boy nti no azana ama no awu ne adeade sɛ yɛka sɛ aza no a ɛnyɛ sɛ azaa no a sɛdɛ momɔka no no fine ɛwɔ mu sɛ ɔkyɛ sɛba sɛ ɔnwi adeɛ sɛbasɛ ɔkyɛte a ɔbrowse like ɔbrowse browse yɛ nyinaa no mante sɛ wɔwi obi adeɛ da sɛbasɛ menim budo ɛnyɛ nnɛ then time macro abɔnten so ɛnyɛ easy sɛbasɛ ɔno no n'ani na ɛyɛ den but ɔnyɛ basabasa saa nti sɛ asɛm ba no sɛ monnim mu a ɛyɛ a monya abokyerɛ menim akwasi budo personally menim no ɛna menim no na menim no so menim deɛ mɛka somate ase nti sɛ ɔnyɔnko awu fa ne sɛ wusuani bi no no anaa wo nnua bi no no kaa bɛka sɛ ɛsiane sɛ ɔbrowse na ɔyɛ game boy nti no ɔnwu saa nkwasi awuo yi a me nnua nti atwa yie ɛyɛ asɛm ba momi anya abokyerɛ ɔwɔ nneɛma bi ho ɔno wawu o ɔkɔ ɔde ne deɛ kɔ ɔɔdo yɛbɛsu yɛbɛdi awerɛho na wo a wote ano nim deɛ wo nso deɛ ɛbɛyɛ anaa wo nso nim deɛ ɛbɛto wonnim nti ɛne kwa sɛ obiaka akwasa asɛm ɛwɔ obi wu akyi sɛ wonnim a na wayɛ dii sɛ wobɛtwerɛ wɔ rip a na watwerɛ wo ntoa na woatwam na wokɔ so ate aseɛ obi awuwu yɛ a yɛsei yɛtwitwa wo nyɔnko bɛɛ ma sei adɛn ana bi mu yɛ sɛ omi ne heartless saa bɔne bɛn nko a na ɔyɛɛ so ate aseɛ bɔne bɛn nko a na ɔyɛɛ obi ba maku ne sei budo rest in peace so ate na memfa wo nsie wai wo nko a na wonim deɛ sie na wo nko a na abɛtumi aba abɛkyerɛm because sie a no yɛnim obi anim deɛ sie na obi anim kwan fa so bɛte wo nko a na wobɛtumi abɛnya ne no abɛkyerɛ deɛ sie wai
mo ni mmeranteɛ yi a ɛnɛ system yi wɔma ba mu a ɛne mmaba a wɔ sika ani berɛ ne yɛ pɛɛ ho anyantam aberanteɛ no ahwere ne nkwa na owuo no aberanteɛ no awuo no sika ani berɛ ne wiase anigyeɛ ne sɛdeɛ ɔsi yɛ ne ho no aberanteɛ no wuo a wawuo no yɛ ewuo bi a ɛya s ase fem papapapapapapapa nti saa na obi abɛkɔ no anaa ne kwan bɛɛ na wobɛfa so a wobɛwuo kwan bɛɛ na wobɛfa so a wobɛkɔ ɛwuo de obi abɛwuo bɛɛ kwan a wobɛfa so a wobɛkɔ no na yɛ nimguase ama wo na yɛ fɛdeɛ ama wo ɛbɛyɛ nka dum ato abusua mu sɛ akoa wei sei ne ɛyɛɛ no a wowuyɛ moma yɛntoa so aberekyefoɔ ganafoɔ Kumasi, Asante region. Kumasi. Emlantie no a omoye cafe cafe no omoye omo chat chat ni bi. Obodiefo bi akokuno. Ayi nani 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 wei egu ni nsam omo chechere ni nsa. Chechere blantie ni nsa. Nom de sekan ewo nani ni nani wei no omoyi nani no ana omo de to ni nsam. Saatam no omo kokuma blantie no. Na ye ye wo kipin bi wo kronom baby a papa kwaku wo ten ni company ne wo no sa area wa na blantie no efie wo na wo motete wo bonyefo so obeku wa wo motete blantie no a ehun se area honom no obi akosoloku sokru soloku na se wo kipin ase ne maame ne ni nua mo soso no oma wasi efie no ama wo mo ano no ne de no wo kwan na ne maame ene onua mo so de wo akiri ti emlante no a ebe kunu no e ba be ye operation no samle ndede wo elia ho omo ye ye ntino omo kunu omo yi nani no obi ahu na ho kwhwe picture no na hwa blante no se de usi ti hwa de color hwa de yesi se de yesi yi nani a eni pe mo po unu ya wo hwa mi e kwan be na be fa so a wo be ko o ba bra ba bu ni ye e mo ni mi ni obi ade a blante no ye premier ni o usi so che o usi kapa na mi nye video bi anka alleg ba we de me kan alleg de ntia me kan alleg ni se ye se a blante no ya cafe wo mu mu di as coming amrofu ni bi no na mi se a blante no na ne bank accounts no emu oduro na am se umaye azame emrofu ibi ama sika na beto ablante na council na sika na beto ablante na council mu no it is alleged o sika na beto ablante na council mu no ana ablante no etia so na ablante ni tie sika na so no uma nkana hwe uma tuma to ni fie at the second ako yiyi nani abrante ya no abrochi for Ghana for me followers no mumi yenhwe abrante ya no wotene kaam mumi yenhwe ne ho fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefef ne ene abrabobone ene wiase ne gie ntino abrante na atwi obi adi amye de sekan akoyi nani satama na abrante de tike mra no onya nguye no a na ne mo fefefefe no hwa na bodwe ntimi a mo da mo mien kwa video ne mra no hwa abrante no na mo mien kwa hwe tamwa ekunu no a ye de sekan yi nani ene tama police fo ba ho Mummy, I'm going to have a blunt and you take care of me. Grandma,
what's it? No, hey, what's it? What's it? No, hey, bets in a walk of sea fraud and a walk of sea and tea. And I want to go on. I mean, if I am your flower over just like a sampano, also open if I don't know.
Asif him. Yes, he will be at the Biamicon. Any bre and yet. So will be a dear be do one more. Famano. A dear no what diano. And found sanka. If he say, Sika, a yate, ye will be a groom. Sika. Will be no when you see you, but cry up before so many Sika, come before who believe you, a come before so, said the song, when you bet Joe home, will be in country, say, walk on for we in Chidi. In the system, they want to do be sick and want to or be baby coon. If we say, Sika, system, they want their bar. Obi do sicker, no be see what come up police for a young soom, near any bassa into a baby coon. Mosabu more blanched, no fa. Can what you can want what you know, ne board near pa, a blanched enemy. Unsound. Mumu yako wet satam no sosua ye ya chechere ne nsanu a ye omude sekan yi nani no mumu yako hemla I feel the moon. More than Saturn will take care more than the flesh. We go. Cow team. Sablante canon or timono. Send confono no ye deal in the cabin of the cotton cow. Say, dear you, ye come a blanket ya ya ya. Monja emojano with them. Ye in a new, ye in a neat, ye in a neat. Cronum hey ya, cronum. A santa de Kumasi, cronum. Baby a papa cock water. Ni company ne wodo ehwa eno ya brandie nsa omotete hunu se obi ani fi baabi a abrantie ne hyeno omuku na obi ehunu ya bi enuma si so soloku koso ne maame mo soso adeda ya nkuo ya ntane mene ya nyohwe omode sekan ene wo na ni asese no mu yi nani no ne mo je tugu wonu si ya Satam so na police for ebe fano no so no mmanya nkohwemla yekohweba wi a mu ze nipa wote wono mu a di asempa moni mlade de wo yeye ni nyina ayekwa ani gi o emaadi o edi ayi o ayekwa so ube priwi ase japade na ube hwere wo kra de edi mfaso wo de wo so mmye kwa satam na police for no be fano fifi ono mmye kwa mla Oni pa wrehu. Oni pa ya wrehu. Iwiase ade e mobo pa ni nipa. Enso enipa na ejimi nipa na ya maso. Ko sha blanche ni fie wasie, wasi bia mane maame, na ono wasi bi abrose bia pata ho. Sɛ mo kɔfa no ya fa no firi. Baby, I know what Dano, Mooney. Police for can, I hear Homano. D. Sir, any panel, I hear you mean in an order, this canoe, at what can soon. Was his canoe mafa? Mean for my woman. I'm not telling you one moment in my bosom or so, woman in the moon or so, say your mid mask as calmly a mouthful, said Mano, eh, yapa. And then the wood town would do be sicka. But several life is if you are say. Edin sa do bonu a de abrochifo no abrochifo na kwata awom no ye di sika brem se fa ye bibi breye no na o matra so fi so ntimi nka hwe o jwa brantie ni wote ne kam yinjwa o yinjoy na hwe ene system ne do maye no a enipa ye kwahin enipa ye trumi ka kwahin And the sister woman who will be 20 cities, 100 cities, a community, so go kum will be a bacocuno. Send the Pabonin yapa. I didn't tell what I want a brandy what beer what counts. Now be a queer woman or this sika who drew Abigua council. Now first canoe. It is alleged. I didn't there's a first canoe. I didn't hear. Sika nibble and I should have brandy baby order. She baby and we are see at all. It is a car, said the home, my dear old one, a small boat. I don't miss can two accounts, Munabia. Sicanimo do no more be a 500 times, 500 million crana. Why, Mele? We work it. It is Obeco in a juma. I did not drink a good beat, it would be. And I say, I tell you, sitting, yes, he said, what truck computer, I will bubble computer, cafe near that day, Nessica Bumapa. Was ah, then found two brandy accounts, one my counsel, Sicacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac di enjoy wo di pema to mu de wo mu de wo bona e ba chao e wiase abrabo bi e wiase wo bo bia no wo nya mehwa wo ba mu mpe ne krenti wiase ya mpe ne krenti ene wo jiji obi wo obi wo jiji obi wo ni sikasam ho a wo be kum ato atwene wo be kum Tina pare sam yanyi nipa ni nipa bie ni wo yanyi ni die nipa bie ni wo wiase se wo to no ma se wo di nipa bie di nipa wo wiase nyina ya you are babylons ayi kobla fo ngwa ma mi bi ne bodo no nipa no yo system no eye koblas kobla mei fo ngwa ne jimi nkwa na di wiase wo ya se sa plante yi woni owu ka no so so a abrante ni yusu na watimu no omu kuni wiye no omu yi na ni wiye no omu de kane koye to be we are say and a ye and I want me we are say the ye. Nada be me kasa. The one new young son a bit ye mew. The what Jimmy and Bacchus and Samasamwa with Jam Hagen, meaning you pay me a premium home, men rush it. Winning fear me woe.
Adofona wene arahosem a esi ewo Kumasi krono mabonten so asisi abrante ne ne ka krampo a na esi fi ho no ye kukuru ka no asanso edekọ ewo ho na nipa bone fomu ye sa de a asemi de ye moboye pa na sanso ye asefem abrante kama kama na chese age ne kra ede efri ne sem ba so na odo comment de at comment section de ma ye no akọ TikTok Twitter Instagram Facebook bebi ye ade pa TV midin aye ms ama ade pa be sanso e hye bi makram.
Hey, Jody!
Offer!
Ah! What the media, Grana? Who catch them is who send me sick of me? My ten, 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 sick of me, Druda!
Offer them you! Mako Bangu, Ako Salaya, I drew me so almost your mapon!
Aye! Sabre, yes, a bank lie! And Embray, I owe me, yes, a bank lie! Who knew him tap tap?
I didn't say tap tap!
Why, it up tap tap send? Has a sea, I don't know, man, on the phone, you know, they send this sick of Ghana! Who be the who you so for ben?
iPhone offer.
App store be 100 for Play Store we buo say ma. O ko na o chepe o download yo mbe buta say bo promo code na dia the TV asem. No wa send me sick abrame.
Offer to purchase say me ko App Store keke. Na me ba o me ma me promo code ni me ma de pan sha ho.
Keke.
Offer say beti mi o.
Ay ay free of charge.
Amma o ko say free.
Free na dia e yo mama ni say. Who send the Sima Pena Bedru? Who timid to me mobile money and other bank account if I to me train?
What's it? Miss Sanya wants a CCA.
1 minute,
Sima.
Ow. Why are the Apire on one yam yentem? Not tap tap for an alcohol bank. Ah! Tap tap sent. Sasia Bibiani so tap tap sent in the washroom. And no man on the four be a sum to charge ya too. Say and send this a couple and from an on Embra Ghana. I had the back of a tap tap sent. Uncle for Guswan or Perry and Umbra who match you will be a sendisica. Only I own him tap tap sender. And they are mamma who tap tap sent. Tap tap sent. Ready, Mook and Kong.
Thank you.